Dear Mama, munandi pasa dzina la mu Bible. Ndinatengera inu nkhope olonje yangulo. Ndikudziwa mandisowa, mumandipempherera usiku uli wonse musanagone tulo. Ndikulemba zonse ndili pa bedi, ndili kuchipatala ndinabwerako kuti zedi. Zibayo mutu tupi kuphwanya magazi kuta. Ndinaonda sine duntu munkadziwa uja. Ndikale lija lomwe ndinachoka, zambiri zachitika madaliso ndimatsoka. Kwanga kungo ya mikampaso ya moyo wanga, ziko ndalidziwa nechili chose ndapanga. Ndiso wapo ya mbira, ndikati ndipepese, ikafika yonyo wakala taimu ndivetse. Misonzi ingo tseteleka, muka mandiretsa, kuvaya out ndinkanye nyilika. Ndinkati mukundikhomelera, ndinkati mumandiyesa, ngati mwana mumandiderera. Mauwano mutu mangamu sama ndijoka, samala mwanawe dziko lidango dzadza ndinjoka. Olo opanda kupoda muna mabwera oka. That is why kuskulu sisi nkalongo soka. Mablesa, malandlord, mabank manager, bano onse kulibe yango tsala ndi mapande jao. Daily and Dubai dwa ma Jackson, ndikuma ma tablet ngati mafone. Ndikaloka pa FB ndima mvaji soni, zithunzi zanga zakale ndili shopping kuchoni. I remember tiku lomwe muna imba phone, begging me to come back home, you're waiting for me. You told me that I'm still a little baby, and I told you that you better speak to me like a lady. 2 years ago I came home to leave a baby. In my mind I was so convinced I was not ready. He was 3 months old, his dad is not known. But take him as a gift from me, don't be alone. Cause pano ambuye tupilija kulanda, napuzila uhule gala ili kumanda. Tell my son I miss him, he should never be like me. He should go to school and be an engineer. Mujose dijidu bandala masana kule, muuze ni moyo wapatiko sanga kule. Mpuzise ni zambiri za matenda aezi, alimbikire sukulu wasaza konde zibwezi. Ndavula za nambiri makoleji, ndavula za mabwana kumakoteji. Maselebu wambiri ya chukawa ndima ex, si chinali jibwezi, inali business. Now I'll die 21, I'll die so young. But let me take this time to say that you my number one. Mudaye seta kundifunila zambiri za bwino. Bwezi pano ndili loya, bwezi ndili na mwino koma. Zose nazipeza, zose ndizi sia. Nilibe olo JC ndifa with no career. Nalipa changu now, just be a late fool. Until next time, I'll always be grateful, it's me.